nimunzi byo satana ari karakora kugira ngo ashore kurimbura isi bakamenya ko kwambara bujya buhenerezo bwabo no kwisiga ama makeup no kunkingohe buzi ko buzoguma busetwiza busetwiza ba Yezebeli bazoguma basetwiza abagabo babandi igihe kirarangiye aho Imana igomba gutangura kubateranwa amakansere muri burya butako Imana itangure guteragira amakansere muri burya buguru na burya buntu bazi ko bahereshejje abagabo ngo babasedwize hanyuma subire kuri abagabo babatumbera rero Imana yambwiye ngo bwira abantu ngo jewe sindaka Denesi bakinisha ntibantwarira ku majanja aho kagore kakamara karaguhaditse imiti ugasanga urugabo rugeretse nk'hariya kakamutwarira ku rutoki uraza amagogo wateye mu ngo ugasanga umumama w'urugo asigaye ameze nk'umuboyi umumama w'urugo agatuna mu kitsu cy'igipangu kimeze nka prizo yaragitunturiyemo kubera ubwo bushushano bw'ubumaraya uriko burarya kari wabwasinya ibintu barushe ubwo bumaraya bwabamaze nk'inkomezi bakoresha n'imiti wowe ukajya ukaruha ugasanza rugatabuka hagera bakagenda muri sale ariko barisinzirira ko zanadusinye bakempoza sinya tuye ntumenye ko ubwo bufaranga baguhaye gusa ugurishije igihugu cyawe cyo kurisha igihugu cyawe cyose imyaka mirongo Imana idufashe bene data mwiyubahare nimunzi byo satana ariko arakora kugira ngo ashore kurimbura isi nimunzi byo satana ariko arakora kugira ngo isi ashore kuyirimbura ukabona Imana yakubwira ihangane niwicwa n'inzara kubera wowe uzishigaburira abana tuzoguhamba ntacyo ugendera umugororotse mugabo ntawe ndabona yishwe n'inzara ngarenge rimwe kabiri gatatu kandi indwi yose atajya uzofuma waturira na mwene so uti burya amaze kabiri ntarya afuma guhanika ijumba
Orwa TV vuga butumwa
Abo bafrimaso nabo bagahunika abantu uradze ko mashengero Mana yambiye ngo baragiye barahunika nabavugishwa bukuri bahora bavugishwa ntibabe bakibona Urazi umuntu azi ko butunza afise atabuhawe n'Imana Mu bisanzwe imishahara yo mu Burundi twese turayizi ngene ingana. Atari umuntu akorera ishyirahamwe ONG naho wo bukorera Union Européenne naho wo bukorera West wo bukorera East African Community. Nushobora kubaka inzu zitatu za etage mu mwaka umwe utibye cyangwa urya ibiturire cyangwa usaba ibiturire ukora ibintu bigize. Mugabo ugasanga abantu barubatse amakaritsiye yose ni gwabo n'amazu ku mahera basaba pfakazi ku biturire bariye bagacisha imanza aho zitari bagaca bikubita ku mitima ngo turatunze ngo turatunganiwe Imana yambwiye ngo bwira abantu ngo sindaka Denesi bakinisha ngo jewe ntibantwarira ku ijanja ngo hari n'abantu bazi ko banguze uko bahunitse abavugishwa n'Imana bukuri bakamenya ngo barahunitse nabantu nabandi n'Imana barayihunitse Imana ntikivuga ntigikura ku munwa ntigikura ku rurimi ngo Imana iriyiziye kandi irinze yiyiziye ntizobisiga uko mwene data ndakubwire ngo ihane izere Yesu ukisa uyu munsi haleluya izere Yesu ukisa uyu munsi Yeremiya 32:20 ngo ni wonone urusengero rw'Imana Imana izokonona izokurandura niwumva yuko ugomba kurandurwa n'Uhoraho ushobora kwibaza ngo uwo mubiri ni rwawe ndaguhebuje uwo mubiri rero si rwawe urazi ko hari ubukobwa bw'ubumaraya bukengera abantu buzi yuko imibiri yabo gusa kujya guhenereza no gutambikiza imbere y'abagabo babereka ubutako bwabo urazi abo bamaraya ingene batesheje intuntu amagogo bateye mu miryango bakamenya ko kwambara bujya buhenerezo bwabo no kwisiga ama makeup no kunkingohe buzi ko buzoguma busetwiza ba Yezebeli bazoguma basetwiza abagabo babandi igihe kirarangiye aho Imana igomba gutangura kubateranwa amakansere muri burya butako Imana itangure guteragira amakansere muri burya buguru na burya buntu bazi ko bahereshejje abagabo ngo babasedwize hanyuma subire kuri abagabo babatumbera rero Imana yambwiye ngo bwira abantu ngo jewe sindaka Dennis bakinisha ntibantwarira ku majanja aho kagore ka kamara karaguhaditse imiti ugasanga urugabo rugeretse nkari akakamutwarira ku rutoki uraza amagogo wateye mu ngo ugasanga umumama w'urugo asigaye ameze nk'umuboyi umumama w'urugo agatuna mu kitsu cy'igipangu kimeze nka prizo yaragitunturiyemo kubera ubwo bushano bw'ubumaraya buri ko burarya kandi buba bwarahunitse abo bagabo nyine ko bubaha imiti bubagaburira imiti rasiyo nziza ikajya kwa maraya aho kujya mu nzu y'umugore w'indowa igitenge cyiza ikajya kwa maraya wibaza ko ibyo imana izobyinagiza ngo igume ibirabuko bene data iyo mana ntisinishwa imana ntikinishwa niyo mpamvu abo bantu bari bazi ngo bafite amafaranga menshi imana itakibaha n'umwanya wo kugwara ngo banayakoreshe bayaryemo agwara umunsi umwe bukeye akaba yapfuye nuko bigenda nuko imana igomba gutangura kuzira bakubita uw'imana igira iyo umuntu akamara iminsi icumi akamara iminsi itanu agwaye araronka umwanya wo kwitunganya no kwihana mugabo kubera hari abo imana yari yateguriye kurimbuka kubera babaye intumva imana ibakubita umusongo ubwo nyine akarambarara arambaraye ntabyuke iyo mana ntikinishwa none ayo marira y'abapfakazi n'imfubyi ibaza kajahe ayo marira y'abagore batunye mu nzu muri ibyo bipangu basigaye bameze nk'abakozi nk'abashumba urazi kugeza igihe umugabo aje kugisha inama maraya mugabo umugore ari mu nzu kugeza igihe umugabo aje kwereka amakonte yiwe atunze y'amafaranga akayereka maraya mugabo aho kwereka umugore we wo mu nzu ibyo ushobora kwibaza yuko ibyo bintu imana ishobora kubireka kuko ari imana y'ikijuju yabirekeye uko iyo imana ibona yuko umugabo akwiye abagore batanu cumi mirongo ibiri yari kurema eva wenyine mugabo kubera marari y'abantu gusa ukwifuza kw'abantu gusa urabona umuntu areka kwirinda ugasanga ari umukobwa afise umufiyanse bahera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu basambana ataramushikana mu nzu bataragira mariyaje hanyuma amaze kumushikana agaca aparika ngaho agashobora no kumara n'amezi icumi n'amezi atanu n'amezi abiri atamuraba none uca wiyumvira ngo none wirukiye iki ko wiyanduje mukira abafiyanse uzi ko azomutunga none ubu ni kubera ko utamwirirwa ko ku munsi kugira ngo abereke ingere satana ahuma amaso abantu agacuri kubwenga abantu kugira gusa aze abarandura abacane muri gihenomu pasitori akubaze mwabanye mutarabonana yego ndabyemeye nawe ashyira ko inyundo pasitori ngo pa kumbe mubanye ari umugabo n'umugore byaje byarahize kera abo bakobwa bacu turi ko turababwira iyo ubare ibyo bigabo bibahenda ngo birabasohokana bibaha amatelefone bibaha iki n'urupfu bariko babimbira gihenomu mani dufashe ngo nari impfakaye ngo mbere icyo ngaburira abana n'abapfakazi bangahe muri bibiliya bihanganye wowe uzobatsinda kandi batari bwanaronke na yesu kirisito mu isezerano rya kera umuntu yesu yari akivugishwa beneda yavugishije imyaka irenga amajana ane mugabo ngo ana arindira isezerano mugabo twege turanze ko yesu yaje aranapfa aranazuka aranabambwa arazuka mugabo tuguma twivayanga n'uno munsi ngo narimbuze icyo ngaburira abana ngo nicyo gituma nasambanye mbega uwo muntu nimba icyo kigabo cyo kugirira impuhwe kuko ayo mahera atoyaguha ngo ujye kugaburira abana nimba ari umugiraneza mama wanjye nimba ari umufasha utabanje kugurisha umubiri wawe kuko ngo uwimatanije n'amaraya wese aba abaye umubiri umwe nawe ibaze rero abamaraya bangahe mumaze kubonana n'abagabo bangahe n'ibizimu by'iwabo n'ibisigo by'iwabo abandi mukaca muza gukora abasenzi mwayoroye ibisigo byahe na hehe kubera iyo umuntu abonanye n'uwundi ni kontakite fizike muba mugiraniye hari ibintu agusukamo niyo mpamvu uzasanga n'abarya abarozi barya abafirimaso akite ya mbere muze mubanze barya bagiye ikuzimu ikintu cya mbere bakora babanza kuguha n'umuzimu usambane n'umuzimu kuko ni kontakite bakeneye niyo mpamvu rero wayasambanye n'umuzimu arajya kugusambanya nawe agusutsamo imizimu yose yakuyeyo ibaze rero musambanye n'umwe babiri batatu bangaha ibyo bisigo bizaba bikuru bimwe n'ibingana narababaye ndarira turi ko twiga icigwa cy'urudanda za muza makungu igihe nari arusha umwigisha aratubwira ngo Afrika kenshi usanga zaragurishijwe kubera iki ubusambanyi ati bigenda gute batuma abashikiranganje bagiye gusinya amakoro y'ibintu by'ubudandazi hageze yuko basinya amaritikra akomeye y'urudandazwa muza makungu bakaca babaha amahera amwe bita PDM bakaca babazanira ubumaraya ubukobwa bw'ubuzungu bw'ubumaraya bateguye bakaca babashyira mu busambanyi bakagenda bagasambana 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 bakabamaramwe inguvu bakaza ngo baje gusinya bukeye baraye ari biziga badashobora no kugira ubwenge bwo gusoma ngo barabe ko bagurishije ibihugu byabo nararize ugacusanga igihugu cyatwaye amadeni azokwishuka imyaka 50 cyangwa 100 wewe utaranavuka ukaburi kura urasibisa ibyo abarongo ibihugu bashitse bagutayemo kwera ubwo uwo munoho w'ivyisi n'ubwo busambanye kuko ikintu cyambere abo barozi bakoresha n'ibintu by'uburozi bw'ubusambanye niyo mpamvu n'umupastori yuzuye umuvuta y'Imana ikintu cyambere satani babanza kumurunga ikabamunukira gakobwa kata kumusebuza abasambane amavuta y'Imana yose akabaheze kandi pastori amavuta y'Imana aheze n'ishengera rongoye biba ribaye goyigoyi ni nk'ibyo nyene umukuru w'igihugu ari hejuru kuko ni père de la nation asambanye cyangwa abashikiranganje n'ibyo igihugu kiba mu mvumo munsi y'umuvumo w'ubusambanye n'ubukene n'ubutindi niyo mpamvu usanga ibihugu bya Afurika dusagoringa twarapfuye nabi n'ubukene bagaca basinya ibintu barushe ubwo bumaraya bwaba bamaze nk'inkomezi bakoresha n'imiti wowe ukajya ukaruha ugasanzara ugatabuka hagera bakagenda muri sare ariko barisinzirira ko zanadusinye bakempoza sinyatire ntumenye ko ubwo bufaranga baguhaye gusa ugurishije igihugu cyawe heje kurisha igihugu cyawe cyose imyaka 50 Imana idufashe bene data mwiyubare nimunzi ibyo satani ariko arakora kugira ngo ashobore kurimbura isi nimunzi ibyo satani ariko arakora kugira ngo isi ashobore kuyirimbura mugabo nawe Imana yakubwira ihangane niwicwa n'inzara kora uzi kigaburira abana tuzo guhamba ntacyo ugendera umugororotse mugabo ntawe ndabona yishwe n'inzara ngarenge rimwe kabiri gatatu kandi ndwi yose atajya uzofuma waturira na mwene so uti burya amaze kabiri ntarya afuma guhana ikijumba hakujya guhemuka wiyanduza urazi cyacu ubusambanyi ingana rucafu kikumaramo amavuta y'Imana abantu bari kuzikura umusenzi bagasigara bakubona uri goyigoyi warabaye igitukishara uragatukura umucafu aho niho bitaciye byandukira abana bawe bitaciye byandukira abakukomoka ko ugasanga n'inzu y'abasambanyi umuvumo wabakwegeye uri nyina ko uri se mani dufashe mbona ayo maronko bucabora urazi umuntu kuba yaregeranije ubutunzi bwose bubaho mugaba apfuye atihanya adakijijwe akajya kurimbukira muri gehenomu na bya bindi yarondera bigasigara birarya abandi bantu batabiruhiye ukabura kwihangana ukabura gusonza ngo nakabara muhanze yishwe n'inzara mu gara umugororotse narababwiye mu 2018 nyene bambe 2019 niho naji Dar es Salaam sinababwiye umugabo yampaye Mercedes burya mugabo gwari urupfu yagomba kunyica simba ndiko ndavuga ibyo ndiko ndavuga ubu twe ntituba mu nzu idaheze inzu tuba mu ntiyahera cyari chantier muganda yishimira Imana kuko itafari ririko n'ikintu cyose kiriko nta muntu akoma induru ngo wasira na ipolite baranyuze haleluya tuzoyubaka naho izo imyaka 50 naho izo imyaka 30 twitonde mugabo mu bugororotse twari tubuze ingano tukiba n'abantu imodoka ya Mercedes imwe muri aza mahiri kugwa yo mu Bwongereza itara 0 kilometre arambwira uwo mugabo ngo ndazi ko abagabo b'i Burundi nta mugabo w'i Burundi rumwe atunze nk'abagabo b'i Dar es Salaam atabakomeza b'i Dar es Salaam ati je ndangurira mu Bwongereza ndangurira muri Amerika ndangurira mu Bushinwa i Dubai ngiyi Mercedes nakuyeyo mfise abagore babiri mugabo shaka uwa gatatu kandi wowe nabonye ko uri umugore azi ubwenge uzi icyongereza uvuga icyongereza neza urazi ubwenge urakerebutse wo ntabira ibintu byanjye by'ubutunzi gushika nahambwira ngo mbwira naho waba ufise umugabo ndunga iki inkwano rega twari kubana amezi atandatu cyangwa atatu nkacangaruka nkibaza mukibaza ngo nari muri business nzanye ubutunzi butagira uko uvuga muko butunzi buvuye bupfuye kuzimu hari naho no gupfamba narapfuye mani dufashe uzonkanga gute ngo waretse gusambana kwereke sinaretse gusambana nkari ka Mercedes nkare ka Mercedes hashwe wewe usambanira gatenga usambanira gatelefone gasabune kuburofa kubera ubwami bw'ijuru naretse Mercedes kukubwami bw'ijuru buzinze bene data Never again, get someone at any core. No more go with that Vitiki Gong, Umari Mom, Michel Yamato, this terrible Karama. Who come on in and home, Moyo Mugabo? It's okay, go target Zaria. Tada Kipira, Yanis and Nikiko Johnson, it's Chose. Chamazu, but Samazama, you're so sorry, Mukusimo, and you had to Urupangurunim, Gurunupango, with that Sarama, Mukatuma, Aunabuki, Naho, Anere Kayasi, telephonic, and Zengi camera. Kinini Gucha, give it also to Vigera, Ni Mercedes, 0 kilometers, and Gira Tari means such a little Tabuga, and I need a camera telephone. Chandamurava Mumaso, Damufixa, Damurava, Damurava. Niongera, congratulations. Ni kweri ndagukeje nuru mutunzi urahambaye. Ni mugabo mbarira. Eh? Ara barafura masazi. Ni vira ubatse mwijuru irihe. Eh? Ndamukira mucongeretse. Vira ubatse mwijuru. Inzu ubatse mwijuru irihe he. Eh, kukubereka. Kubera ko ibyo byose turi kuri rata byo mwisi nigomba ureke kundatirwa butunzi buboneka naho nyereka Dar es Salaam yose cyangwa isi yose sishobora gutora ngo mvange ndafise uwundi mugabo nakiriye kandi arapfuha nawe no kukwica yo kwica ngo ye ngwinde n'umugabo wanje w'ibujumbura ntambona twoja mu ihoteli tukaryama ntiyombona n'umugabo wa mugabo nakiriye imbere y'umugabo wanje wo mwisi ariho arambona arapfuha kandi nawe yo kwica nuwo tugendana ni mu ndege tugendana ni mu ihoteli ijisho ryiwe riguma rindaba nuwo niwo nawe ukeneye kugira wuzuze icyo kinogo cy'ubusambanyi wavuze ko ufise abagore babiri sokuru wawe yaguhaye imiti yo kugira ngo ushobore kurongera abagore ufise ingomezi rwose ntimugabo icyo kinogo cyujujwe n'iki nuko utararonka Yesu kugira kizibire naho woza n'uwa gatatu n'uwa kane uzo mushaka n'uwa gatanu panke utarakira uwo mugabo ntikukize nkomezi wishimira mu myaka 80 75 70 washaje waboze wapfuye nino nivyo wari kuraruhira bizoba biri kubiribwa nande niyo mpamvu ndakubajije unyereke vira wubatse mwijuru aho uzo ubugingo budashira bwawe haleluya nimubizi ibintu abantu biriko bariyandurisha kubera uyu mubiri buca dushira mwivu zobora abantu bagatumwanya ubuzima bw'umuntu wese ubuzima bwawe bwose ukabuhereza mu cyaha mu kugambanira abandi no mu kwiba no mu kwica no mu kuboregwa ukibagira aho uzomara ibihe bidashira aho uzomara ibihe bidashira bene data iyo Mercedes mba narayitoye mugabo hari igihe no kunyiciba yaranyishe Yesu yavuze ngo ikingaha muri Matayo ngo byokumarira iki kunguka ibyo mu isi byose ngo mugabo ukabura ubugingo haleluya muri Matayo y'amajambo yo muri Yeremiya 32 sinayibagiye haleluya bene data Matayo igice cy'icumi na gatandatu haravuga ngo umurongo wa 25 kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura ariko uzobuheba ubugingo bwiwe ngo ariko kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka kandi umuntu byomumarira iki kunguka ibyo mu isi byose niyaka ubugingo bwiwe kw'iciro bagombe baguha inzu zose zo mu isi baguha ubutunzi bwose bwo mu isi mugabo udafise ubugingo budashira yo uzoshika ku mpfiro wumve bya bintu byose wari ufise bisigaye bigushisha bene data mutaramenye ingene imana ikomeye muzoje mu bitaro murara abantu bari kubahemeshwa n'ivyuma bari kubahemeshwa na mashini imwene adashobora gushingura kuguru aba yibaza ati imana yompa n'umusogondo umwe wonyene ngasubira guhonyeza kuguru kwanje hasi nokorera imana mugabita gikunda trop tard igihe carenganye mugabo una musura tambuka ukabyuka ashira kuguru hasi ukumva birakunda ukahora wibaza ngo niko bizokwama ukigorora ukaje guterwa artere ukumvura cyafise ingufu ugahora wibaza ngo ndace urazi ko ubuzima bwa batari ubwawe gamwe neza si ubugaba siko bizohora hari umuntu uzovyuka byanga gutera urukuguru byanga kuvyura umutwe hanyuma bace bumva ngo naka kera karabaye abandi bahitanwa n'amasanganya akagenda uko niyo mpamvu imana ibitubwira ngo ezwe umwanya wari wose kuko ntuzi igari ryawe igari rizogutwara iryari ryo akisida none kwa mungu ntimwumva usaba bari bagiye kugura urushengero ko bisi yataye barabara pu n'umuntu yicaye mu nzu zika ikamusangayo abantu ntibahonye imana ibwira none barya bariko baragenda si abantu baba bafite amaraso n'umubiri n'inyama nka wewe n'amaproje nka wewe none nk'umuntu agiye kugura urusengero ntabafise proje kamwe neza none wowe uzokwibaza ngo wahaye ikimana hari giturire wayihaye ngo izokureke usambane wibe wice uroge uzengereza imiryango uzengereza ingo ndakubwire hari ukuntu ubwo buntu bw'ubugore bw'umara yabyigize rero ugatwara kuko byinshi usanga ari ubusekretere bw'abapatro babo ubukontabure bw'abapatro babo ugasanga arakwitwarira uri shobuja uri patro mugabo akagore kadapima n'ibiro 50 kakakubwira ijambo kubera kitwaje imiti kaguhaditse kitwaje imiti kakugaburiye ukiyumvira uti aho kagore kishura gute uwo mugabo ese ku mugore we w'indowa arashobora kubaka kuvugisha gute umugabo wiwe umugore wawe ugasanga arakubaha ku kazi yuko arakubaha nyine kuko ufite agaciro uri se w'abana biwe mugabo maraya ni gisuma aguhigira nyene kuzogirana kuzoguta muri gihenomu nta kindi none siko ijambo ry'imana rivuga muri yohani 10:10 ngo satani yaje kwiba no kwica no gusara no gutikiza ngo mugabo yesu yaje kugira intama zironke iki ubugingo kandi zironke gusagutsa haleluya ngo vyo kumaringa kandi umuntu vyo mumarira iki kunguka ivyo mu isi byose niyaka ubugingo bwiwe kiciro canke umuntu yotanga iki ngo acungure ubugingo bwiwe kuko umwana w'umuntu azohava afise ubwiza bwa se azananye n'abamarayika biwe niho azoca yishura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze haleluya umuntu wese ibyo yakoze imana irabizi haleluya niho yabwiye ngo babwire ko jewe sintwarirwa ku majanja nimba ntishyuye uyu mwaka nzoguma ndi imana ngo urya muntu nari mfise uburenganzira bwo kumukiza kuko ndumuremye mugabo nahisemo kumutwara uca yivumbura ku mana rero ngo kutangira icyo umuntu mana ndakuhebye ibyo biramuraba kuko imana nimusigwa musangwa ijambo ry'imana mu gusubira mu byageze 3:2 ngo ni jewe ntuma umuntu abaho kandi nije ntuma umuntu apfa niryo jambo nasenga rujya muntu hariya muri koma nyene nejeje gusenga ncavuga mba abi Filipi 4:4 kugeza 8 havuga ngo mwame munezerewe mu mwami wacu ndabivuze ubugira kabiri nimunezerwe ngo ubugwaneza bwanyu bumenwe n'umuntu wese umwami wacu ari hafi niyo majambo naresita ndiko ndamusengera ngivyo mugomba bimenyeshwa imana mu gusenga no mukwinginga bifatanije no gukenguruka ngo maze amahoro y'imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshiwamira imitima yanyu n'ivyumviro vyanyu hari abantu bihenura ku mana ngo ko imana itankoreye ibinanye ndayivuye kurayivako nimusigwa musangwa n'umuremye umunsi yagushatse aho uzoba uri hose izogukabutira uzokwinyegeza naho ukinyegeza naho uzokurinde ukaja muri Amerika naho uzokurira indege ukaja muri Canada izogusangayo ubwo bugufa bwawe kubukonganya n'isogondi imwe gusa imbere y'Imana ni wa nk'Imana unuko itagukoreye ibi besi suko ng'Imana ntiyankorera ibi mu mana uyu mwaka mugahigihe Imana hari abantu bafashe Imana hanga Denesi mana yarambwiye ngo ntimuntwane nka Denesi ndi imana ndi umuremyi nkora icyo nshatse mu gihe nshakiye haleluya mani shimwe ngo imana irazi ngizokwishura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze ibyo ukora ukiriho imana irabizi nimwumva ubu butuma ngo ndiko ndabuvuga ijya Mercedes na yase ari uko ntunze nta na konte ngira ngo gifise kuko nta kazi ngikira muganara yase kubwicuhero cy'imana ko nzi ku buzima bw'imana n'ubugingo budashira buzimbye gusumba ibyo by'iminezero urazi umunezero w'umusogondi w'iminota ibiri iminota itarenga itanu ikakumbaza kwandavura no kuta destine yawe hari icyaha ukora ugasanga urikagiye ubuzima bwawe bwose na destine n'imana yacima akagararo ka Yosefu ngiyasambara na muka Potifari ibyo kuba premier minister ari kuba yibagiye pipi hari ibyo ukora ugasanga wihumanije n'urugo rwawe n'umuryango wawe tinya icyaha bene data ubugingo budashira burazimbye icyo kigabo cyaciye kigwa ndakibwiye uko kiraryama ku meza arambwira ngo kuva nakavuka nimba ari ibyo bimiti nyine yahora akoresha akamvuta abandi nkumbaza uzogenda wuriho byo hobyo uri umuntu agira mpemu yarabazokwamvuta usanga wanasambanye utazi nyine byagenze kuko barakoresha n'imiti nyine yarahanyaturiye kwere arambwira ngo Jesu sokuru ngo yarayampaye umuti wo kurongora abagore kuko Jesu ashobora guhazwa n'umuntu kuko ufite ingufu ibyo ni byo uri kurirata aho kwirata Yesu ni kumbura Imana yamvanye Bujumbura inzana ngaha Dar es Salaam kugira ndakubwira Yesu wihane wizere ukandi jye nokwihanye ngo nuko mu ishengero cyabambwira nyirukana umugore umwe ngira nta cyanamubwira ntibiragusha nti niwahitamwo gihenomu kubera umugore biragusha ntikuvuga nuko amaraso yawe ntazoyabazwa Imana nakubwije ukuri cyadahaguruka ndagenda uwo mugabo atarambaza twari twajanye barya twari kumwe mu ishyirahamwe ngo uwo mugabo umugiziki ko yaregeye yacitse intege yabwiye ngo nta mugore n'umwe yari bwamurezise yari bwamwanki rumva ibyo miti iyo miti baba bakoresha baba bazi ko bose bagendeshwa n'umubiri bakaca bafatwa n'iyo miti mugahari abagore n'abakobwa buziye mwemu yera haleluya imiti idashobora gukanga n'amamvutema y'abarozi n'abasataniste mugombe mwamvute mukora ibiki fise Yesu uwo Yesu nakiriye ari hejuru y'imbaraga z'abarozi n'abapfumu n'abasataniste bose haleluya abantu bose bari bazi ko baca bajugumira imbere y'amafaranga ye yiwe urazi ko wakubwira umuntu ukuri kubera ari umunyacubahiro kubera afise ubutunzi abandi ugasanga birundaniriza bavugishwa bababwira ibihwanye n'ibyo bifuza kubera bazi yuko ari bo babatunze arareka kuguha ayo mahera yawe imana izoraba abandi cako kugira bakugaburire urazi abo bantu bisa abatunzi ingene bifatiye abantu umuntu ukamenya ko ari umusambanyi ko ari maraya ko akoresha imiti ari umurozi aho kumubwira ngo ihane muga abantu ngeka mama wanje ngo notinya mujya n'umunyacubahiro batajijuwa ndiko ndabuvuga ubutumwa ndaburumika mu magurupe yose abagomba babwumvirize uburi umunyacubahiro uburi umushikiranganje uburinde mugabo utihanye ngo wizera Yesu ureke kurenganya abo bantu Imana izokubaza nibyo yavuze ngo azoca yishura umuntu wese ibikwiranye n'izo yakoze ntawe uzogutinya Imana abantu barashobora gutinya mu Imana ntizogutinya abo bantu warundanije ucukoranya rero bya bizubaka mu biturire na bya biduka na bwa butunzi na bya bitongo wakumakuma wivye ucubikoranya rero hama bice bikuburanye imbere y'iyo mana haleluya ubugingo budashira burazimbye bene da ubugingo budashira burazimbye reka duhereze muri Yeremiya 3:20 reka mbwira abantu nubwo umengo n'intumva kuvuga menshi siko kuyamara nayo ndusemerera abandi bakaca barara mu bapfumu bagenda kundogesha bandogesha jewe ansira kugira baze bancange ngo mbe umuvugishwa wacanganyikiwe sitacanganyikiwa muzoroga bibasubira ko mwebwe nyene mujya kuroga ngo mumugwishe ngo muzimye ingabire yiwe ntayo muzozi nako simwe mwampagurukije ni Yesu yampagurukije kandi nzovuga ukuri bwira abantu ukuri bonya nkabo nkunda icyo ngomba nuko abantu bareka gusha muri genomu bakazotaha ijuru ndatse hari abantu bafite imigambi ngo bazimye ingabire sisubire kwerekwa sisubire kuvugishwa ngo mvangirwe sitacanganyikiwa niko na Yesu haleluya Yesu nashimwe Yeremiya 3:20 aravuga ngo ni wowe washyizeho ikimenyetso n'ibitangaza mu gihugu cya Egiputa gushitsa no kuri uyu munsi mu Bisirayeli no mu bandi bantu ukironkera izina rya rurangiranwa nkuko rimeze n'uyu munsi ugakuza abantu bawe b'Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa ibimenyetso n'ibitangaza n'ukuboko gukomeye kandi kuramvuye n'ibiteye ubwoba bwinshi ukabaha iki gihugu ico warahiye basekuruza babo kuzobaha ari gihugu gitemba amata n'ubuki baracinjira barakiganza yamara abanka kukumvira no kugendera mu vyagezwe vyawe ntibakora na kimwe mu byo wabageze byose gukora ico nico catumye ubateza ivyo vyago vyose 2024 ehe birundo barundiye kuririrako ngo baneshe igisagara birashitse igisagara gitanzwe mu maboko y'abakarudaya bagiteye kubw'inkota n'inzara nikiza ivyo wavuze birashitse nawe uri kuravyibonera yamara mwami uhoraho wambariye ngo ninugurura ingoro wambariye ngo nigurira itongo amahera ngo nimpamagara ivyabona kandi kigisagara gitanzwe mu maboko y'abakarudaya maze ijambo ry'uhoraho riza kuri Yeremiya ritende uhoraho imana y'abariho bose mbega hari ikintu na kimwe kinanira Haleluya. Abo wirukira mu bafrimasoni kuzimu aho gusiguza uhoraho nuko rero ni kuhora hagize atehe nzotanga iki gisagara mu maboko y'abakarudaya nzotanga igisagara mu maboko y'abakarudaya no mu kuboko kwa Nebukadineza umwami wa Babuloni kandi azogitsinda n'abakarudaya bateye iki gisagara bazogishikamwo bagiturire bagitongore bona mazu buriye ko hejuru ngo bosereze ko imibavu bayari bagasukira ibiturire izindi mana kugira ngo bantere ishavu urumva ko ari by'abantu bakora kugira batere ishavu imana basha ngo bantere ishavu imana itere ishavu wataona cya mutema kuni kuko abisirayeli n'abayuda bakoze ibibi gusa mu nyonga zanje uhereye mu buto bwabo kuko ku bisirayeli atakindi atari ukuntera ishavu bari interesha ibikorwa by'amaboko yabo nije uhoraho mbivuze kuko iki gisagara guhera ku munsi bacubakiye gushitsa no kuri uyu munsi cabaye ico kuntera ishavu n'ubushangashigwe bituma ngira kure mu nyonga zanje kubw'ibibi byose abisirayeli n'abayuda bakoze kugira ngo bantere ishavu bona abami babo n'abaganwa babo n'abaherezi babo n'abakamenyi babo n'abagabo b'i Buyuda n'ababi Yerusalemu banteye ibitugu mu gishingo cyo kuntumbera naho nabahanura nkamanzindurwa no kubahanura yamara ntiba nyumviye ngo babishire ku mutima ariko bashize ibizira byabo by'ubuyobe mu ngoro yanje yitirirwa izina ryanje ngo bayihumanye ibizira by'ubuyobe urazi ko raha barozi basigaye binjira mu ishengero aribo bavugishwa ba mbere bavugishwa mu ishengero ibizira by'ubuyobe basize ubukono bw'ibujojo mu mashambre yabo mu byumba byabo mu madushe yabo baje boza imiti ngo bikunde bakoreshwe bakore ku bantu ku bace batemba mu ngoro y'uhoraho badatinya kwinjira kugira batere ishavu uhoraho kumvira izina imana yabagize ariko bashize ibizira byabo by'ubuyobe mu ngoro yanje yitirirwa izina ryanje ngo bayihumanye kandi batabiye ibitabo bayari nibyo biri mu myonga mumwonga wa mwene hinomu bagatangu baje ku matanga nyika baje ku mashuha baje mu mazi baje mu mapisine bakubaka mapisine y'abasataniste y'abarozi bagatanga abana babo babahungu n'abakobwa kwibimazi ngo bosereze Moleki ari kintu ntabageze kitigeze no kuza mu mutima wanje ko bokora ibyo bizira bagacumuza abayuda none rero uko niko mvuze je uhoraho imana y'abisirayeli kuvyika gisagara ico muvuga ngo gitanzwe mu maboko y'umwami w'i Babuloni kubw'inkota n'inzara n'ikiza ntiraba nzobakoranya bakure mu bihugu byose aho nzoba narabirukaniye mfise ishavu n'ubushangashigwe n'uburake bw'inkazi kandi nzokongera kubagarukana aha hantu ndababesheho amahoro kandi bazoba abantu banje nanje nzoba imana yabo nzobaha umutima umwe no kuja inzira imwe kugira ngo bahore banyubaha gushitsa ibihe byose ngo bahave baroranigwe bona abana babo bazoba babasubiriye mu gishingo kandi nzosezerana n'abisezerano bitazoshira urumva hari igihe imana izorandura abo bantu bakuze bakoze ibizira imana isigaza abana abo bana nyine turiko turabyara ntitwasezeranye kuva mu ntwaro ya cami kuva mu ntwaro za repubulika numva ngo abaperezida bararenganya abashikiranganji bararenganya baragira iturire bariba barica baragira gute abandi bakava mu mihana bajya mu gufata ingoho kugira abagwanye abacakubiri bagwanye akarenganyo bagwanye kurenganwa urazi ko winjira mu biro abantu bakakurabukame ngo wisohotse ko kubera iki abantu bagwanye akarenganyo mugabo ako wagwanije akaba ari gukora nyene imana irababaye ngizobirukana aba bana nyene mwibyariye aba aribo basubira imana idufashe abantu bararakije imana uri munsi y'ibikoti wifuka ibikoti abandi bambwiye ngo harabanwa amaganga y'ibikoko y'intare bibaza ngo ni amazi ku bitandara bari mu ishyamba barya imizi y'ibiti mugabo ukaza shaha imana ikaguha idiva ikaguha intebe wicarako ugasigara urya umurete n'amafiriti n'amaspageti n'amakaroni aho kurya imizibizi ukaca wibagira abandi ko basigaye barenganwa ukaca uwo wa mbere mu kwigera hejuru urenganya abandi ngo ibyo imana ikifunga umunwa iyo ikifunga amaso ntizobibona bene data twezwe iyo mana turi kuyikinako ture kuyikinatako twezwe neza uko imana itazigurije bariya bakubanjirije niko imana idashobora kukuziguriza niwaga umurenganya ugakora ibibi mana idufashe iyo ntebe wicaye ko yari yicaye ko abandi si wayitanguye uko yari yakuye ko niko izoyigukura ko igashira ko abagororotse bakuruta twe dusenga umurango nijoro hariho abantu ngaha batakiryama barara bameze nk'abasazi burira hejuru ku mazu batakambira imana ngo imana yeze igihugu cyaca amaraso gutanga ibimazi kuva ku bami abantu batanga ibimazi bisasira abantu kugeza n'uyu munsi ubu hageze gutanga ibimazi byabo muvukana na nyoko na so n'abakazana bawe birateye isoni ngo bikunde uvuganguro nk'ayo maronko bene dacyo mana turi kuyifitinako ngo mbere nzoba nezeregwa mbagirire neza kandi nzobateragira kuri muri iki gihugu by'ukuri bivuye ku mutima wanje wose no ku mushaha wanje wose kuko ko ariko mvuze je uhoraho ni nkuko nazaniye ubu bwoko ibivyago byose bikomeye uko niko nzobazana kwivyiza byose nabasezeraniye abazobari hanye haleluya kanda matongo azogugwa muri iki gihugu ico muririra ngo kirakomvomvowe atamuna kigisigayemwo canke igitungwa ngo gitanzwe mu maboko y'abakarudaya abantu bazokwigurira amatongo amahera bandika ivyete vy'uko baguze babimatanisha ishashara bayidomeka ikimenyetso bahamagara ivyabona bizoba bityo mu gihugu ca Benyamini n'abantu n'ahantu hahereranye ni Yerusalemu no mu bisagara vy'i Buyuda no mu bisagara vyo mu mugamba waho no mu bisagara vyo mu gihugu giciye bugufi no mu bisagara vy'ibumanuko kuko nzotuma bahindukira bave mu kinyago nije uhoraho mbivuze ngaya amasezerano yabera abantu bemeye kwihana bemeye kwitunganya ntuwibaze ngo Imana yavuze ngo mugiye kwakira ibyiza ngizofa guhuwariwe wese ngo muzogura n'amahera nta bantu bari mu matongo bavyagiye mu matongo banyaze bataguza amafaranga yabo basahuye banyaze ibyo bisuma abo bambuzi ngo Imana izobibakuramwo ihashira abana baciye bugufi bakihana bakakizwa umuntu yigure n'uwundi mwandikiranira ivyete amasezerano y'ubuguzi atari ukuja guha ibiturira abacamanza ngo baba gukomorera itongo utaguze utazi kubera wabarushije kugura abacamanza n'ubucamanza mani dufashe abantu babyumve ko ibyaha biriko birakogwa Imana izobihana ikabihushura abasezeranye ngo Mana niwaduha ibi tuzorenganura abandi ni bangahe bariko barabikora babyibuka ubutunzi ntibwabahumye amaso bakibagira Imana idufashe haguruka dusenga Imana haguruka dusenga Imana harageze ko abantu bamenya ukuri ko abantu bezwa ikindi gihe ngo iminsi yabo igicagatiye ngo Imana inzozi bibanyage ngo biguruke ubwo butunzi barondeye bivye buguruke bwambara amababa ubasige buyoke ihane agasanga hari umuntu yasambanye hano fukama umuntu yibye fukama umuntu yadendereje abandi fukama umuntu yasahuye fukama kandi gufukama no kwihana ukatura ugasubiza ibigishoboka gusubiza amajambo gusa haleluya shike ngaha imbere shike ngaha dupfukame dusenga Imana turirira Imana haleluya fukama ingo umuntu yasambanye umuntu yasahuye umuntu agendera mu burozi umuntu yibye ibyaha byose byatonda kuwe hano murabizi fukama ijuru ririko rirasemerera hari naho uyu munsi ari umunsi wawe wa nyuma ejo si kwawe hari naho wowe wapfuye cyangwa inzamba y'Imana ikavuga warirengagije uzobahe